Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV ibanda ku makuru atandukanye abari ko aravugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cane cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu kibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvuga muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwaranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido kwabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaho kwari tumaze igihe kitari gito tubaha inkuru zijanye nuko urongoye gisoda cy'u Burundi Prime Niyongabo yoba yugaraniwe mu rugo aho nyine yaramaze igihe kitari gito yugaraniwe mu rugo aho yatari yemerewe gutanga itegeko na rimwe mu basoda kuvaho nyine perezida Evariste Ndayishimiye agarukiye ava mu ngendo yaramazemo igihe kitari gito aho yagendeye igihugu cya Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagaruka ariko mbere yuko agenda akaba yarasize ateye ikete umukono rikura amabanga Prime Niyongabo ariko bikaba ngombwa nyine ko umushirangaje wa mbere Jervendera ko buca yanze kuriteraho umukono akavuga ko bitaba birebitse neza baramutse bakuye Prime Niyongabo mu mabanga kuko nyine yaramaze kumenya umugambi uhambaye perezida Evariste Ndayishimiye yarafise uko namara kumukura amabanga ahita amwinjiza ibohero nkuko nyine byagenze kuwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Turamaze iminsi itari mike tubereka amatati ari hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda cy'u Burundi aho perezida Evariste Ndayishimiye yamenye amanyanga akorerwa mu gisoda agahita abona ko ibintu byamaze kuyangara kandi akabona ko ibintu bishobora kugenda nabi mu gihe atabatungaranirije abasoda aho nyine yafashe ingingo ihambaye cyane yo kongera agashahara abasoda n'abapolisi ariko amasoko menshi atandukanye akemeza ko ayo mafaranga yongereye abasoda n'abapolisi arayo generali Prime Niyongabo yahora yiba abasoda ibitaranejeje na gatoya Prime Niyongabo agahita afata ingendo yo kuba nawe yakegera kakarwe ariko karashaka gutembagaza ubutegetsi kiganjemo abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza ibyo byose nyine perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko afise iperereza ririko riramukorera kandi rikomeye cyane ryabimenye hakiri kare rimenya ko Prime Niyongabo yaba yamaze kugera ku ruhande rw'abashaka gutembagaza perezida Evariste Ndayishimiye aho yaramaze kwifatanya n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reverie hano Ndikuriyo doreyo ko amaze igihe kitari gito ahiga gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye iyo nkuru ikimara kumushikira yarashavuye ku buryo bukomeye ahita afata umwanzuro wo kumukura amabanga agahita amwinjiza ibohero nk'uko byagenze nyine kuko yakuye General Arengeme Munyoni wahoze ari umushirangaji wa mbere agahita anamupfunga. Ibyo byose yarabitekereje anasika urwete rukura amabanga Prime Niyongabo ariko igitangaje nuko yihenze cyane kuko yasanze Prime Niyongabo naho adakunda kuvuga kandi akaba nta bikorwa byinshi akunda kugaragaramo ariko ari umuntu ukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ari umuntu ukunzwe n'abajenerali nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ariyo mpamvu nyine ingingo yo kumukura amabanga yananiranye kugeza naho hari hamaze igihe kitari gito Prime Niyongabo yugaraniwe mu rugo iwiwe ariko abajenerali bahambaye kandi bamukunda bakabandanya gukora inama z'urutavana ko bumvisha perezida Evariste Ndayishimiye ko natareka Prime Niyongabo nabo bazamugirira nabi. Ibyo byose nyine byaje nyuma yaho Prime Niyongabo nyine nawe yaramaze kumenya ko perezida Evariste Ndayishimiye agerageje kumukura amabanga agahita ategura abandi ba generali ndetse n'abandi bari mu nzego zitandukanye cyane cyane abari mu nzego z'umutekano aho yababwiye ko bakitegura umwanya n'umwanya ko bashobora gukora akantu gakomeye cyane. Icyo gihe nyine yabibabwiraga ko igihe perezida Evariste Ndayishimiye yagaruka mu gihugu akagerageza gukura amabanga Prime Niyongabo bazahita bakora ikintu gikomeye cyane nyine kiriko cyatuma nyine perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Ibyo bintu byose nyine perezida nawe akaba yarahise abimenya ariyo mpamvu akishika mu gihugu yahise afata umwanzuro wo kugaranira Prime Niyongabo mu rugo iwe ariko nubwo yamwugaraniye ibintu ntibyamworoheye na gatoya kuko abandi ba generali bakomeye cyane barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD bagomeje kotsa igitutu perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yakihoza ibyo byose ariko arahora generali Prime Niyongabo nyine akareka gufata ingingo yo kumukura amabanga kuko yazana ibyago mu gihugu kandi ko nabo bajenerali nyine batakihanganira perezida Evariste Ndayishimiye ariyo mpamvu uyu munsi Prime Niyongabo yagaragaye ariko aragirana inama n'abasoda batandukanye aho yari ariko arabaha amabwiriza atandukanye nkuko nyine byahoze bigenda nyuma yuko mbere yuko yugaranirwa mu rugo wiwe yugaranwe na perezida Evariste Ndayishimiye yitsetse ko nyine ko ashaka kumutembagaza ku butegetsi ibyo ni ibibazo bikomeye cyane kandi bihanze wa Barundi aho nyine kubera ukuntu andongozi zo mugambwe ku butegetsi kubera injyane z'amamo nyine zitabasha gutunganiriza abanyagihugu guhera mu mwaka wa 2005 gushika uyu munsi ikibazo nyine kiracakomeye aho mugambwe ku butegetsi aho kugira ngo ukore ibiteza imbere igihugu n'abarundi ahubwo wiwama mu njyane kuko bibonaka ko nyine bamwe mu ndongozi zo mugambwe ku butegetsi babashaka gutunga gusumba abandi barundi bose kandi bagashaka gutunga n'ingoga ibyo byose nyine bigatuma bahora mu njyane zikomeye cyane kuko biraboneka ko na perezida Evariste Ndayishimiye naho avuga amajambo ahumuriza bikaboneka ko agira agiye kugira ico ahindura ariko bigaragara ko amajambo avuga ataho ahuriye n'ibikorwa kuko umwanya umwe avuga amajambo ahumuriza ariko waraba mu bikorwa ugasanga nta na kimwe cyakozwe ibyo byose nyine bikaza byereka abarundi ko impinduka perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari impinduka zo gukomeza ubutegetsi bwiwe atari impinduka zo gukiza igihugu Amakuru menshi atandukanye nyine kwa bateguriye ari abana n'ibiriko biraba hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihangange generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'urongoye abasoda Prime Niyongabo aho nyine yamaze kurekurwa ubu ngubu atacyugaraniwe mu rugo iwe aho ariko aratanga amategeko atandukanye ku basoda aho benshi nyine bavuga ko cyagihe cya kudeta cyaba kigeze kuko ubu ngubu generali Prime Niyongabo arashobora guha abasoda amabwiriza kandi arashobora kubategeka ico bakora umwanya n'umwanya ariyo mpamvu nyine bamwe begereye perezida Evariste Ndayishimiye bafite ubwoba bukomeye cyane bakavuga ko kubera igihe perezida Evariste Ndayishimiye amaze yugaraniye Prime Niyongabo mu rugo ariko bikananirana kumukura amabanga ibara rishobora kugwa aho amurekuriye kuko biraboneka ko inama Prime Niyongabo ariko arakoresha abasoda ari inama zitasiguritse ibyo ziriko zirigaho ibyo byose nyine bikaba biriko biratera bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bashyigikiye perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba byose ariko bateguriye tugiye kwashiriza mu donido ry'amakuru niba wifuza kuzajya uba mu mbere bashirwa n'inganiro bene nk'ibi icyo usabwa nta kindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo mbere yuko tubabwira uko ibintu byifashe hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ye igisoda cy'u Burundi Prime Niyongabo aho injyane zabo zaba zigeze ndetse naho umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi wabugeze nyuma yaho hari hamaze igihe kitari gito hakorwa ibiganiro bijanye no kurekura Prime Niyongabo warumaze igihe kitari gito yugaraniwe mu nzu iwe ubu ngubu ikigiye gukurikiraho abarundi bose baracyiteze kandi babona ko bishobora kuba ari ibintu bibi cyane bigiye kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko mbere yuko nyine tubabwira kuri iyo nkuru reka tubanze tubabwire ibihe bikomeye canke se ibintu birindwi bira anga intwaro ya gahotoro ari byo nyine biriko biribonekeza mu ntwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye aho abarundi batari bake basaba perezida Evariste Ndayishimiye ko yatanga imihoho kuko biboneka ko gutorera umunyishu ibazo bihanze igihugu cy'u Burundi nyine byamunaniye woba uzi ibintu indwi biranga intwaro ya gahotoro nkuko biriko biragenda muri no minsi ariko aravuga ibizoranga Burundi bushasha perezida Ndadaye yarerekanye neza ibintu indwi bitegerezwa kuranga intwaro ya demokarasi umuntu afatiye ku byo incungu ya demokarasi yavuze aca abona neza ibintu indwi nyine biranga intwaro ya gahotoro abarundi bakwiye kwama barwanya nkuko nyine abarundi b'imihingo yose batanguye kurwanya intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye bakavuga ko ari intwaro y'agacinyizo intwaro ya gahotoro kandi bakavuga ko ari intwaro itaraba inyungu z'umurundi ahubwo iraba inyungu z'abategetsi bakomeye cyane baba begereye ubutegetsi intwaro ya gahotoro irangwa n'ibi bikurikira nk'uko perezida Ndadaye yabyerekanye akaba ari nabyo biriko biribonekeza mu ntwaro ya CNDD FTD imaze igihe kitari gito guhera mu mwaka wa 2005 ifakanye mu nda abarundi batari bake intwaro idaha umutekano abarundi bose gakonda ngo akaza bamwe ikagwanya abandi Murazi ko muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo gikomeye cyane cy'injyane, ariko bikaboneka ko izo njyane ziterwa na bamwe mu barongozi b'umugambwe uri ku butegetsi, aho bereka abanyagihugu bamwe ko abahunze igihugu cyangwa se abatari mu gihugu ari abansi b'igihugu, kandi biboneka ko abahunze igihugu bahunze iyo ntwaro bariko barakiza agatwe kabo. Ibyo byose nyine bikaba byerekana ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro, intwaro ya CNDD, intwaro imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abanyagihugu. Ikindi kintu cya kabiri kiranga intwaro y'agahotoro, intwaro itubaha agateka ka muntu, ni ukuvuga intwaro iturubika abantu ikabangamira ubuzima bwabo, intwaro ifungira abantu ubusa canke ikapfunga idakurikije amategeko, intwaro yica abanyagihugu canke ikabazimanganya. Ikintu cya gatatu cyerekana ko mu Burundi nyine hari intwaro y'agahotoro ni iki ngiki nacyo gikurikira, intwaro itandukanya Abarundi ikazana akarenganyo n'ikumirana mu gushikiriza abanyagihugu ibyo bagenewe, intwaro yubakiye ku masentare y'akarenganyo acira imanza bamwe abandi akabapfukira canke se akabapfungira ubusa. Ibi byose biribonekeza mu ntwaro ya CNDD guhera mu mwaka wa 2005, aho ubutungane bwapfuye aho hadahanwa bari mu kosa, ariko bikaboneka ko abegereye ubutegetsi naho bakora amakosa angana te batigera bahanwa n'ubutungane nkaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikintu cya kane kiranga ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro ni iki nacyo gikurikira, intwaro itemera umwidegembyo w'abanyagihugu, ni ukuvuga intwaro itemera amahiganwa meza y'abashaka kwitoza bose, intwaro itemera umwidegembyo wo gusohora ibyiyumviro bamwe bakicwa bakangazwa cyangwa bagapfungwa kubera bavuga ibyo abatwara badashaka kumva. Ibyo byose biriko biribonekeza muri no minsi aho nyine abashikiriza ibyiyumviro byabo bariko barafatwa bagapfungwa, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa. Ibyo byose nyine bikerekana ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro, intwaro imaze igihe kitari gito irongoye igihugu cy'u Burundi. Ikintu cya gatanu cyerekana ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro, intwaro idashikana igihugu ku iterambere, Abarundi bagakora bakaruha ariko igihugu kikaguma kiri mu byanyuma ku isi bikenye. Ibi byose byo biramaze kubera Abarundi iki umutwaro ukomeye cyane, kuko Abarundi babayeho mu bukene bukomeye cyane, igihugu cy'u Burundi kiri ku mwanya wa nyuma w'ibihugu bikize ku isi mu gihe amatagisi n'amakore leta igumya iyongereza, ariko bikaboneka ko itunga ryagatejeje imbere igihugu ryigira mu bihangange bikomeye cyane byegereye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho bamwe mu bategetsi bakomeye b'umugambi uri ku butegetsi bidogera ko bafise amatungo cyangwa se amafaranga menshi bataharura naho babaha indwi zibiri. Ibyo byose nyine bikaba bigaragaza ko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cyane, kandi ko hari intwaro y'akarenganyo aho amafaranga nka yose yagateje imbere igihugu atunzwe n'akarwe gato cyane k'ibisuma kiganje mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ikintu cya gatandatu kigaragaza ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro nacyo ni iki gikurikira, intwaro ishira ubutunzi bw'igihugu mu minwe y'akarwe gatoya kegereye ubutegetsi. Abarundi sinzi ugasanga bari mu bukene butagira izina, akarorero ukabona bamwe bubaka ibizu bitagira ikitigiri bidasigurika, iyo biva bakagura imiduga y'agaciro karengeye imishahara yabo, abandi ugasanga bariko baricwa n'inzara. Ibyo byose biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ubutunzi bwose bw'igihugu bufiswe n'akarwe gato cyane kare mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho ubutunzi bw'igihugu bufiswe n'abantu bake cyane aho bagumya baduza amazu mu bisagara bitandukanye mu gihe Abarundi batari bake bariko baricwa inzara. Ibyo byose nyine bigahita byerekana ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro, kandi ko hari intwaro y'agacinyizo imaze igihe kitari gito. Ikintu cya karindwi kigaragaza ko mu Burundi hari intwaro y'agahotoro, intwaro irangwa n'ibiturire, umunyagihugu akirinda gupfumbya atesha abategetsi kugira aronke ibyo afitiye uburenganzira canke kugira aronke ibyo atarekuriwe. Ibyo byose nyine biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho umunyagihugu kugira ngo aronke ibyo arekuriwe abanza gupfumbatisha abategetsi, mu gihe umunyagihugu nawe ashaka kuronka ibyo atarekuriwe nawe afunda ahereza amahera abategetsi bakomeye cyane. Byose nyine bikaza byerekana akarenganyo kariko karakorerwa abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariyo mpamvu batanguye nyine gushyira ijwi ryabo hejuru kugira ngo bose bahurize ku mugambi umwe wo guhaguruka bikureho intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe arashobora gutomora demokarasi icarico nka perezida Melchioro Ndadaye, ntiyari kuramba kuko ab'imbere yiwe n'ab'inyuma yiwe nta n'umwe yerekwa ruswa ibyo yavuze. N'uyu munsi umuntu wese arwanya ibyo bintu birindwi arahanwa mu Burundi. Uwutejwe arapfungwa canke agahunga igihugu. Gukurikirana iragiye rya president da Dayesi gusomesha imisa gushira ingoroha z'amashungwe ku ntatemwa canke kwita izina ryiwe bibanza bimwe bimwe by'igihugu. Ukurikira iragiye no kurwanya ibyo bintu indwi yerekanye ko biranga intwaro z'igitugu ariko ibyo bintu byose uko ari indwi bikaba byibonekeza mu butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no mu butegetsi bw'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD kuva watangura kurongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005 abarundi batari bake babayeho mu bwoba bukomeye cyane dusimbire kuri ya nkuru kari kwabwiye mu ntango General Prime Niyongabo ubu ngubu ntacyugaraniwe iwe ahubwo ubu ngubu ariko arakoresha inama z'urutavana ko abasoda batandukanye aho amasoko menshi ariko aradushikira avuga ko izo nama zaba ziriko zirategura itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kuganzwa kandi si nawe asigaye afata ijambo rya nyuma ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubona nyine akura umuntu mu mabanga ariko umushiranganje wa mbere akanga ko umuntu akurwa mu mabanga byahise byerekana nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga ngufu agifise kandi ko atabushobozi na bukeya bwo gutwara igihugu afise. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko mu Burundi hari ikibazo gikomeye cyane ko kandi ko ibintu biriko biraba bishobora kwinjiza igihugu mu ntambara ikomeye cyane. Hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi arabana n'ibyo urongoye gisoda ariko arategura ndetse naho akarwe gashaka gutembagaza perezida Evariste Ndayishimiye kabakageze byose turaza kubashiriza amakuru yacu ari buze gukurikiraho wifuza kuzajya uba muhamira ashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi cyusabwa nta kindi niba utarabyona kuri subscribe byondaho kugira ngo ukurishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushakirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.